Ndoda, ingaba khona amatapi lashushu la athengiswayo katata akho?
Ubuza amazambane okanye amatapile katata ashushu?
Kasibhanqandini somntana esinentloko enkulu.
Usahluleka kuphendula, thwala ezo mbokodo zempundu.
Mrha!
Sithengisa amazambane, hayi amatapile katata. Ndicela ipotato chips.